esibhakela sayibunga intula. Awamadoda amadala dudula nangesibhakela sayibunga ifilimu. Awamadoda amadala dudula nangesibhakela sayibunga imali. Ubaba ushaqe ngaphansi nempandla yakhe ngiyakutshena phela. Ubaba udlamini ngaphezu awu yaluza indlebe emkini. Abakhuzi bayahleka ungazufe jibini. Awamadoda amadala dudula nangesibhakela sayibuka inqala. Awamadoda amadala dudula nangesibhakela sayibuka intola. Ubaba umajole ngaphansi awesethwala izandla ejakuzwe. Loke kuthiwa nje bayeke. Loke kuthiwa nje awamadoda amadala dudula nangesibhakela sayibuka imhlola. Madoda jikini siyenzeka jikini ma. Ubaba ukhethwe ngaphansi ungaba sobuhlungu boya. Awamadoda amadala dudula nangesibhakela sayibuka ejikini ma.
Kanuma tite chin, awa chin, kanuma tite chin,
echigin mtakaba.
Kanuma tite chin, awa chin, kanuma tite chin,
echigin.
Kanuma tite chin, awa chin, kanuma tite chin,
echigin mtakaba.
Kanuma tite chin, awa chin, kanuma tite chin,
echigin.
Kanuma tite chin. Awa chigin konuma titeji,
echigin mtakaba.
Konuma titeji, awa chigin konuma titeji,
echigin. Zashabela masikanjani zachama mfukajula masotula swatulu msumbu mtesetulu. Wahlaba umfoka mamtheka umadoda wahlaba umshana sebathenjini awo madoda ngasho ngabakhumbulo malume. Awu asambe oyena sambe akhona sambeni zibiyizi izithuba ziyavula. Awu madoda ngizisaba kwathi ukuthela umathuluzi le sijange waphuma esigodlweni. Kwaphinda kwathi ukuthela umafika izolo kangcola waphuma futhi nesigodlweni. Hey, wabesekhala usukweleta umfo wachemane ecingweni wathi zethembe mfana wami. Hayi siyazi njena-ke thina yangakithi ngoba zabe sezikhala intombi zangakithi elikhasini zathi wadlula uzethe kaze kuzokwenzakalani emva kwayo. Ngathi hhayi yiyo nje ingoma yangakini le ayikho enye. Uzoyizwa ebusuku uyizwe ekuseni uyizwenini noma inini esakhethwa isiginci siyakhala asinankinga. Awu madoda wakhala umzala wami madoda umayinasikhona lapho ostela lapho emncobo wathi hhayi bo angisho lutho kodwa mzala ngithi hhayi bo.
Kanuma titeji,
kanuma titeji,
kanuma titeji,